usebenzise mina bangezwa mina kodwa mabezwa wena kodwa usebenzisa mina Jehova egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ushilo ukuthi izwi lakho soze labuyele emuva lingawenzanga umsebenzi ngicela ukuthi lezwi leli njengoba liphuma liphilise uNkulunkulu liphe abantu ithemba sabantu ziyithemba kuwe kuthi ukuba kuyahlabeka simakathe sezulu ngokuthi uthumo lonke liyaphakamisa abashadayi because wena uNkulunkulu othembakele ngicela ukuthi uvale yonke imimoya engavumelana nezwi lakho khona manje simakathe sicela ukuthi uvule iindlebe zomoya wasting his time. Ngicela ukuthi siye kuMshumayeli chapter 3. Ngizibamba ngesilungu mina, ngicela ukuthi bangifundele yona ngesiZulu bese ngibambe ngesilungu nje kuphela. Ngicela siyenze uverse 1 to 8.
Verse 1 to verse 8. Isihloko sithi konke kunesikhathi sakho. Verse 1 uthi konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa. Isikhathi sokudiliza, isikhathi sokwakha. Isikhathi sokukhala, isikhathi sokuhleka. Isikhathi sokulila nesikhathi sokusina. Isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi sokuqoqa amatshe. Isikhathi sokugona nesikhathi sokungagoni. Isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa. Isikhathi sokugcina nesikhathi sokuhlahla. Isikhathi sokuhlebhula nesikhathi sokuthunga. Sorry bazalwane, uverse 7 uthi isikhathi sokuklebhula nesikhathi sokuthunga. Isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma. Isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda. Isikhathi sokulwa nesikhathi sokuzola.
Ngesilungu ihamba kanje. Ngesilungu ihamba kanje. Ithi, there is a right time for everything, and everything on earth will happen at the right time. There is a time to be born and a time to die. There is a time to plant and a time to pull up plants. There is a time to heal and a time to heal. There is a time to destroy and a time to build. There is a time to cry and a time to laugh. There is a time to be sad and a time to dance with joy. There is a time to draw weapons down and a time to pick them up. There is a time to hug someone and a time to stop holding so tightly. There is a time to look for something and a time to consider it lost. There is a time to keep things and a time to throw things away. There is a time to tear cloth and a time to sew. There is a time to be silent and a time to speak. There is a time to love and a time to hate. There is time for war and time for peace. Singahlala phansi ngiyabonga. Lezwi leli iheading yami ithi yonke into iyenzeka ngesikhathi sayo. Ngoba uNkulunkulu uyasho ezwini lakho ukuthi I the Lord will make it happen when the time is right. Kuthule ithi there is a time to be born and a time to die. Whatever that has died empilweni yakho mntwana sekhaya, I'm here to tell ukuthi uNkulunkulu will reinstate yonke lento elahlekile empilweni yakho. As long as wena uhlala kuye uNkulunkulu, uzozibuyisa zonke izinto ezilahlekile empilweni yakho. As long as wena you've got faith in God, God is the one who's going to reinstate this. Everything that you have lost will come multiplied. Whatever that you are going through and whatever that you have been lost, uNkulunkulu uzoyibuyisa. Angazi ukuthi ulahlekelwe yini empilweni. Abanye abanasanga basanalo ithemba lokuthi bangaphila, abanye basanalo ithemba ukuthi bangaphumelela. Kodwa ngizokutshela namhlanje ukuthi what that you serve, uNkulunkulu ophilayo, and uNkulunkulu futhi ozosinika konke esikufunayo ngesikhathi sakhe. Ngizile ngizomemezela ukuthi masule uzithembe empilweni. Just know ukuthi uNkulunkulu will make it happen. Zonke le nkathi lezi ezenzakalayo la zihamba nama positive and negative.
athi there is a time to die, there is a time to be born. Angeke ngasuka isikhathi ukuthi uthole impumelelo uma ndlulanga kunzimeni. Uyaphinda ukuthi udlule kunzimeni ukuthi uzoya empumelelweni. Uzoyazi kanjani ukuthi kunzima uma ndlulanga kunzimeni ukuthi uye empumelelweni? Impahla mawuza abazishwane noma uza ayina. Iayini liyashisa. Kodwa mawuthatha impahla, uthatha iskipa, usinweba, usayina. Ukuthi sinwebeke, sidinga ukushisa. Ngasithi isikhathi uyadinga ukuthi udlule kubushisa, ayibunzimeni. Udlule kushani lokudlula kubo. Ngokuthi uzokhona ukuthi uayineke. Ngokuthi uzokhona ukuthi ube powerful. Ngokuthi uzokhona ukuthi umekulandela uNkulunkulu afuna ukuthi ube yini. Uyadinga ukuthi uNkulunkulu akuayine ngasinye isikhathi mntwana sekhaya. Vuma uNkulunkulu ukuthi akuayine langa namhlanje. Vuma uNkulunkulu ukuthi akusebenzise. UJehova unamandla. Ababalekela kuye ibona bayathola ukusindiswa. Izimo zikhona empilweni. Liyasho ukuthi kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sokujabula. So thina sinokuthatha ama-temporal decisions. Siwayenze, sithathe ama-temporal situations. Sibese sithatha ama-temporal, sithatha ama-permanent decisions on izinto ezidlulayo. Masithi kunesikhathi sokukhala, bese kuba nesikhathi sokujabula. Asambe nami Khiza. Asambe Khiza. Kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sokujabula. Thina masikhala sithatha ama-decision a-week. Siphahle ukuthi siyadlula naleso sikhathi leso. Uma thina sithanda uNkulunkulu, lokho ukuthi sikhona ukuthi asisuse wherever siyasuka khona, ukuthi sibe la today. The grace of God siyibona ngokuthi nasisuse khona, asiyekho la sikhona today. The way to define prosperity, asidefine ngeyimo kodwa nawezinto. Sidefine ngokuthi where we were last time, asiyekho lapho. But because God is a faithful God, usufisile laphaya, you need to thank him. UNkulunkulu akhipha uprofit abantu bahambe emhlabeni. When you are still alive, that's why mina ukuthi umphudume uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Mithi, there is a time to destroy and a time to build. Whatever the enemy has destroyed, now is God's time to rebuild it again. As long as you've got faith in God. Whatever else you've lost, when I just have faith in God, I do so more than I can put my hands in the woods and say, oh, my gosh, oh, my God, 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 so Tina, let us not lose faith in God. Masikhale kuyizimo singavumi. Ibhokula nozitha zakho ngaba ukhona ukhona today. But because the grace of God is still with you. That's why uNkulunkulu imele ukuthi simdumise ngaso sonke isikhathi. It's a time to cry and a time to laugh. Whatever that has made you cry, siphelile ngamhlanje. That's why bathi weeping may last for the night. Angazi, but the joy comes in the morning. Mina ngithanda ukukhala ngesikhathi esiwrong. Ukhalelani ekuseni kuyisikhathi sejoy. Ma ukhali mina ukhale ebusuku ukuthi ekuseni uzokhona ukuthi uthole ijoy. Whatever la ibekukhalisa mntwana sekhaya seyiphelile khona manje. When I just have faith in God, because the joy is there. In God, we found everything. Kuyahleleka kuNkulunkulu. In Christ, manithi in Christ kusho ukuthi yindawo. Lakhalela khona thina lapho sikhona uNkulunkulu sihlala in Christ. It's a time to dance with joy. Bonke ubunzima buyadlula today. Only if you believe in God, you will dance with joy. And bonke uNkulunkulu in advance ukuthi zonke izinto ozifisayo seziyayenzeka. If when we are born zonke izinto ozifunayo empilweni ziyayenzeka khona manje. In the name of Jesus, whatever that we apply iyayenzeka khona manje. So this man to be so good as man of bigger enough. It's a time to pick up your weapons down. It's time to pick your your weapons down. Remember all the time to put all the full armor of God. Ukuthi uSatan no matter athi uyazama ku strike, ukuthola ukuthi umile envinini owona wona. And remember, seek his kindness and zelo wena mntwana sekhaya, as you uphumelele. As long as you've got faith in God and believe uNkulunkulu, God will make things which is yenzeke. Because yonke into iyenzeka at the right time. It's a time to hug someone. My lucky iqhubeke. Mntwana sekhaya, hold on to Jesus. Whatever le ongabhekana naye, bamba kuJesu, uyahlaleka enkosini. Buza thina sokutshela ukuthi nasiyamazi uJehova ukuthi sisiza. Asukutshela ngoNkulunkulu esingamazi, thina sukutshela ngoJehova ophilayo. Ungabizwa Samuel, masibiza izimo singavumi, kodwa vela sibe eholy esimeni, sidumise kumnyama, kodwa sithi wena Jehova uyakhazimula, sidumise izinto singahambi ngendlela yethu, kodwa sithi wena uyinkosi. Angazi ukuthi only if people can understand ukuthi uNkulunkulu usilwela izimpi ezinzima kangakanani. If the beyond wezitha zakho noma ulele kunezinto abazenzayo, but because uNkulunkulu wethu usibiyele noma silele. Ngoba asikho isikhali esenzelwe thina esiyophumelela. Zikhona iy'khali kodwa zenzelwe thina. Yena lo ngalala ongawuzeli usivikela ubusuku nasemini. Ngokuthi uthembakele. Only if you believe in God, he's a faithful God. Yonke into yenzakala ithi time to consider it lost. Kuchaguku 6. Stop dwelling in the past, but you are living in the present but expecting good future to good be bright. The problem here today. Sidwele kakhulu in the past, but we are in the present, but is expecting good future to be bright. Kusho ukuthi naye le future lesifunayo siyay confuse. Because you every energy that we have, sesi installer in the past, but sikhona ukuthi si in the present but expecting good future to be bright. So, okulahlekile mntwana sekhaya, kudedele bokuyisikhathi sakho. But when ahlala kuNkulunkulu ngokuthi kuJehova kuyahlaleka. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu kho. Nithi kuseven, time to speak. Ungakhulumi ngaso sonke isikhathi. Ngesinye isikhathi ke ucela uNkulunkulu ukuthi akakhulumele. Ma ufika kuma interview nanani, bizu mdalo wezulu nomhlaba ukuthi baba la ngiyakhona. Angazi ukuthi ngiyothini kodwa wena ucela ukuthi amazwi wakho akhulume ngaphakathi kwami. And it's a time for war and a time for peace. Whatever war that you are facing, is cancer kona sesiphelile manje if you are believer kuNkulunkulu mntana sekhaya. Whatever le wena ubhekana nayo empilweni, isikhathi sakho kona sesiphelile. Now it is time for peace because the Bible iliyasho ukuthi uJesu ukuthula kwethu. So ezinye izinto ziba khona because of thina sesisuka kulomuntu owuthula empilweni yethu. Wathi makasuka esikebheni uJesu waqala kwaba nesivunguvungu because the Prince of Peace bakangasekho. Isivunguvungu ngesinye isikhathi sivuswa ngokuthi the Prince of Peace uphumile empilweni yethu. So we need Jesus izinto ma zingahambi ngendlela e-right. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uthembakele and unamandla. And wazi ukuthi utesta bonke abantu ababheke kuye. Bonke abantu ubatesta because of uyazi ukuthi si-strong kangakanani. Ungathi unoSatan watesta uNkulunkulu wethu uJesu. So wena uyini. But Jesus chose not to give up. So wena ngoku give up kufuze ba. So into engizicela ukuthi namhlanje ngivale khona la namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyaphila and yonke into ozoyenzakala ngesikhathi esi-right. Just don't lose faith and don't lose hope in God.